Ghana mampeni nanado danko Akufo-Addo kopie mu France abrochi mine kropon Paris emu no suapon university ba kwa aji din pans asene so any Europe abrochi memu nyina the University of Sorbonne honorary doctorate degree and wadia mano ye nyina so nti ya wadi sene monyam yi ahye Ghana mampeni no wochiremu se wakaka wani a we bibrem hanomo wo my Ghana ha ke bi mamen kan bi se nipa na se kuya woni wonya adwene wodi akonya beto mu obi a akye ya woni wonya adwene ya woni woya adwene na ntokwa biansi agire ene bie wonso no ebibire matoye asomdwe ene chekura mampani Akufo-Addo no wono ne dwomtenani a wada ekowas no eso sacha man ne modern mo ene bie wonso no eba na ngoma sue mu a se watumi atofa pempa aban suku efri ntotofe wade Ghana mofra ko bi kwa wontua hwe free sachs titire ane wasachire mu kan ho se COVID-19 ya de kunfo ya penso ama aman no kan ni a wonam so wode ji nuro e ma ya de yi ho nkyerekyere e bo ho ka hers obi emfa mu nwo Ghana mampanya Akufo-Addo danso kra eno ene saba suboyi na the University of Sorbonne mu honorary doctorate degree e ka ho mampanya Akufo-Addo de toso nan ni a ne nsa ka deri kan afi 2016 mu the Fort Hare University wa South Africa Emma no honorary doctor of law degree de toso mi enu afi 2017 emu the University of Liberia and so man honorary doctor of humane letters degree ana de toso mi ensa 2021 mebu so mi enu emu so no the University of Cape Coast Ghana heya Emma no bie enti de toso na ye fri the University of Sorbonne ye yeso ohwe ninti na yotwa wura wiase fa na nyina wanya bia wono so etitire bi ti se Pablo Picasso Kofi Annan Amartya Sen ene Nelson Mandela nom anasasu ya poin ede wabaso bo honorary degree de bi ema won mampanije sabaso bo ya tumu ne nsenka ya odetu dwadwa bonase e kasafa ewiemu nsakiraye opebrane owiaden den a ebo se niema bie won su no osuden den a eto yirifo manfo so sesa won dabre mu ene nsunsan so bo ne de bradasa climate change ebie won su no se amamra ani ase ndi bia hodo yenhwe ni mu ni baabi obi firi ba obi abaye pe e wo mrani atentene ne enim wo se wo no se mampanya Akufo-Addo e de ato ne mfefo bibirim aman panimfo anim se so obi ba bua wo ntese wo ankasa wabo wo hoso ahode bi betumi abo bua no e de aso wo ho asene wo mpuntuom wo asomdwe wo manfo ho ban bon kankane ma ene nkoda wo mfrase ne yeden so ne bia ne Russia Ukraine wo wo ye mind she mind na wo ankasa wo anhwe wo krom ho no mo ne ma wo betunya kankan se ani de age wo ho ba yi ato rentem bi se ba esunsunsuanso topa ya bombo no bia meto okuro mumpo a de wo to na kono no e betete wo boto